Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only wanna see you bathing in the purple rain. Never wanted to be a weekend lover. Only wanted to be some kind of friend, yeah. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only wanna see you bathing in the purple rain. Honey, I know times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. Say you wanna leave it, but you can't seem to make up your mind. Think you better close it and let me guide you, yeah, through the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you bathing in the purple rain. Da 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 da